Mais oublie mon chanson, c'est y'a veille et bien transo. Il n'y a déjà son bon son comme il n'y a pas servi pour mignon. Et d'y être vraiment en maille, ne s'en souvient pas à tout seul. On va nous servir.
Yo, Ghana for. Munia Penini, any Munia Kuma, any Mutipenso, and I can hobby on. Apostle Safo Obian Hunia, Yankopon, a yinama, Ganama. Now say, may we cut a fool and wassam. Until they say, Obia, dear, a brew, na a brew no Mudiano, Sabreno, na ami wear Munua, Yaya Santa for, a friendly son. Ne ebe maso enti media me matiada na mbaka ya me ka se so buba mi me fomu a me kire o me se obi wa ha on de ade bi entumi mu kamfa no so se mbaka ya we na ewo mu a ane makora ba ko afu a ya wono wado on be ka kire me se emu ana bam na mu anu so asa ba mi me fomu na se eh sa na mka kire o me se o mun twa mi na mi koda mu mpi me ko da mu no me die se madupe me ba na m se mon ko tete dua we na mon pale na ba fita na wo mu no na mon yi na mon yam na mon fa ensuo ho no na mon fa nkogu ame we mu no a eye wo m se eni aduro no so na mon fa mu ya mra me ani se de o mu eye ye no anu a o mu di kogu so no ana o mbre mu ya se a kunkun on and they say me bejayama wo mo a wo mo kwaye ho adwuma no no mo aka ho asem kwaku mo anon kwaye se de me se ye no no
ye yanu ebi bime ye
Sir, was a dear for Quanfu Frosso. So, oh, here, a dear me, Yamu, here, who can you go here in Yabba? And a mura, a dear mine. And oh, am I a day at the Fufro and Habane at the Fufro, dear friend? Say, Yen Yam, na, a moana, say a bruce is yan. Yen Fanko Guam, so. Na, Yen Yabu, who sent it is yen at Muffa. So, oh, here can I know my echo, no for more for soup. Coco, a fool, you must say, see any way there, a strong concras or hair. In me a bay, a grand and a Maya mamma, and I a son. In me a baba and a Maya mamma, and I a son. Now, say the cuckoo at a moano soa. Our mamma bedroom made the book of book to be over one room. Yet the acquire a chimney will be a Hussenia. A drone is seen at Maffa Wedia and 10 times a crow. Would the goose who are now buono if you know of Frimuso, no tofoma, Uncle Baby, a baby or batono. E ho anọ da na wawu ye ye we ni wi a na focus ya wa do no be ikaduasa enwotwe enu kwa ye aguru no ye de se aguru na san ko ho na mu na ba mu nyina ye de kokon mu na se na emre bia meka no na de bi ofiti ase ya wo de kire na ye na se ko na wi enso a na wo de a kire nti ye betiti aguru ni nyina fi cement enso ye de abahunu nsue ye si ha imu na fei ya sone so na ye de akọ akọbọ mu bi ehun se nia e be si aye na adwuma na fa. Ibi aye nyina ye ne ade ansa atom ni nyina bi ade bi beka na no se ne a mi firase ye kan ni ye besone aduro no ye de agu vatican 22 no ni ye ko miemi agu aguro no na pampam se ne mo ano wo ho no na simanu ma akiri no wanka sa obehun se aduro no aye na adwuma mpa enti ya so no so awi. The big kind of I'm working, sir, a Bruno, a chair now, pepper. Yes. Na haba ne ho ekwa beduru na sie nyina we ne nam ho no etie nam mfimfim ne saa na befa ne nan ho na ekogu fom etie oba hwe ha ke aha oho abo anu sie ne otie wo enam de eduru na egu no so we de be meet no mpe o mfidi ba bi anko oba ba na oda ho no wawu We so wabeshim awia enem de aduro no etaimu no ha oh enti akote amusa na 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 mu hunti ene wakote ewa ase kra no a obefiri ho apie
gana ya sase batana
I'm not sure.
ntefre eno no chiwa aso sanka drone nkano a aka samre wo dimrika firi ho adwane o eno waka ho no no so be meeting mechi no beba no na wawu eti we dia sa kwa fufuru we dia no kreni apostle doctor engineer kwesa fo wa kire se o ye abodie mu hwehwe mu ni ampa we dia ohun se ye yam no cement so anka ye kanu potaka so e ho anya hygienic way enso osimu de mon hohoro cement no so na mofa enuaba no ngu ho na monyam na ne mode frafa no mofa mfra na mode mofa nkwa ye kire no makra ho mfidi am betintim na afidie no eba enduro ni nyina ho yam no cement so bio mode begu mfidie no mayam na fe ne moba bagi o se mba ni nsu o obekire sa wo kwan no ama ye de aye ama ni obi a pese obefa so de aye ni de no onso ni nsaka na ode aye eti mira apostle doctor engineer kwesaf engineer 1 ye da wase se sa ni mdie a wo de maye nyina no abaye oman no emfa so na mama ama ye ade a wo nko ade a hye kokoro apostle ye da wase ya min shira onto nko nem oma onim de ne nko soro nchen ne aduro impo na ye nso so a ye bedi unase a wo kire ye nso no ma ye nso yenya ho adwen papa ne akoma papa na yemfa nye na se enumunyam ne nhyira no eba na busu wo so a ebi abeso ye nso ye so wura ye dawase megusu a meka sai ye ma hu se ne abo ne te ono wa firi mu a wato fo mu ahe anko besie mu no watram no ono ne wa firi a wato fo mu ahe oni we a wato ho onko ba bia bi oda ho sa ne wawu enso na kane no o hye inside o otebro ni finfin e na worry ye di eduro ni gusu no e na wantimi antena ma wafira to fom no we ya wafira to hoy e no anu no onko ba bebe ho ana obeda eduro no so anya na hoto e na we ni so e di agum na abo foforo bia antimi ensa mehye mu bio se wo hwe a eduro na o ma ye yam ye ni nuaba no ne ye yi no eda ahaban no so eti enkosi se eduro ni befira ahaban no so no abo be na obetimi abam asan ede na no abeka eburu ni bio we na ama apostle doctor engineer kwesafo ne hu ye hu na ne hwehwe mu no nso no emu dɔ
ebi nso na ono nso ye de eburu ni bu nso no onti mentina ma ono nso we pie wa ha ne
ono nso obeti ato na ono nso ewu ono no enso kane no a enko atem akwa ko hinta en wo wi wo inside eduru ni kɔka no ne we pie ne wo be hu anse ono nso efrato but me say out tito for my nwanu no nko ba bia bi na ono nso awu we mu na om fra na me we me ba ya om kwa kra ho aduro efiri amanone ehun sika bebre no
apostle etigano he ya ena waya aboa no ewo ho no me say won ti me nko ba bia otitar ho sa abu ho anse wati ato na wewu
asam no kronika ya di ensu ba mu kama ho to
aha so bahe wawu kra okeka no humpa enye ye wawu no edigu ye mitinum no kra ye no nfie no kra na bida ho tata mu no
wa bra wo
na bi we oh wawu ene meyi na to ho no edi wawu
abo fufuro bi antimi san me guda aha bio se o san aba be sei eburu no eduro na de na no na ada haban no so mfitafita no abuo ne wewu a oda ho eti ba bi a die eduro na gu no e na egu so e nenam so ne ye hwe se mprempren ya e digu ye aye adwuma ana ase enye adwuma na abuo no oda ho hye mu ye e na wo pre a ono so ko be ono ni
ono wa ye mre na oda ho
Opo obewu we yi kire se apostle doctor engineer kwesafo onim pa ansana wa ye se na de bia o ma me kan efi se ne hwehwe mu ade a wo ye no ya emudo pa eti se wo hwe ba bia ye ne nam ya aha ne bi kan edi bebu ye ami wem no wono no se da ho awu no oni gana fo ye nya ade o na moma ye mo ho ban na ye nsom ye we ane oye kire na edi kan wa maya ye se ye so ahwe no ne ye yam sesia na wa uhu ye ebi edi bi kan ya no ma uhu ye no eno na abeka mo na o ma wu a ye di ho adanse ye edi akire mu enti ye beda gana man ase na ye da apostle doctor engineer kwesafo nso ase se sa ni mi die we emre bia o free we so a na okwo we so ofi we so na okwo ni we die ni aba akire we die e ye dutwem timura ye da wase se okwafufuro we a odi e fa so we die ganafo enyira abete wase aban mu mpanifo bete wase na o ma beta wachi na mfidie dodo na wo ka no o betimi abo amadodo na timi aba na kakra aba yi no nso no ye betimi atintim na ye die aye na djuma ebro na wado Bayer 81 acres, the deserdry alcohol, near the asylum spray. A radio young yan is our coin with a good machine, munia spray, na afa, babia, na a bruning yano, babia yabi. Na yet to media to Muanasi, Mura, Yadawasi.
Usaya would die, Sanya would die, a drona, Naya Yamna in Yana Bano, and any idea frafrano. Ana aboa ne yebe no wey nyɛ de ɔhyɛ brom ne bio wey wo sɛ fofra ne ho wonni ana yɛ de aduro ne gu no so yɛ nante aguro ne ho yɛ baa ba bia no ɔda no wantimi ankɔ ba bia wawu no wodo nsa kana ɔnkeka ne ho wawu enti na yɛ kasa apostle doctor engineer kwesafo ne ho ho moma yɛ nyinaa yɛ nso ne mu ne yɛ moa no na mpanifo ka asɛm bi sɛ mehuya nkyɛ mehuya nka de yɛ mfa nka asɛm efi sɛ ade ne wo wanim na wan hwɛ ne yie ɛna afiri sɛ afi ansa na baka sɛ ne hu yanka ntia bɛsrɛ momo ma mehunu yanka ɛmeyɛ yɛ kasa ɛwɔ apostle doctor engineer ko Joseph engineer wan ho na mom yɛ nsɔ ne mu yie na ne so ɛmra yɛ mfaso na ɔma ne ndi yie wɔ ne nsɛm ɛda mase
aha ne di kan ɛdi bɛbu yɛ
ɔhu Sena baako hye akirikirikiri baako na wawuda ha yo ni o hye akirikirisi na ono no so wapie abada ha o pere a wowi hwe ohu
ami wa mu wei ya kra ho aduro firi ama no ni o ebi firi brazil ebi firi hi ene ye di abeko apostle bi o ye ene ni ni odi kan na o wo so na duro kan na ono no da ha yo no wo kwoshe emu no hwa no ene ono so wapere a wapie abada ha o wo yo hwe woni
baako ni
ena ba kunsini
ena edrunsu na ewo yensa ho fitai
edrunu na ewo aye su fitai ntiche se fufuro bi aso ntimi nsan ma metena ade ewe so enka se obese agbudu ni bi ewo
wonderful
yes we na chere se apostle doctor engineer kwesafu engineer 1
papa wo tumi na utume so
yenye udeni wo ye boy
wonderful
yes
we sente ni we dia
Aba, emu yi a ye kra ho aduro firi brazil e de ba na se otiga na haya ye duro enue bi aba o ase monkwa yam mwa mwani tia enso se me yam wo cement so ena medigu vortic ntontra mu
ntontra
ni ena misi mitrasia na mamia ne se matuetue na pampam no
ena matuetue
mamia ne se yam de agu o mo so ena se emu ano awu a egugu o Enti we ya na enti ye enti min so papa yi mu ne ye kɔ kra bi firi Brazil ansana me de ma de besi mira ye da wase ye da wase
Kwaku sɛ waka ho nsɛm nyinaa wie a na de edi ka no a na me pɛ ntɛm ti me ma omo yam no cement so na mo se mo nyam no cement so na mo hwe se de mi maka no ehwe mu a me kwa hwe mu o da mu sese a no ma ba no e be ye adwuma omo yam no cement so no omo num bi omo de kwa ye nso e ye adwuma pepepepe te se de mi hwe no en sese ye kum we nu ma wi e no afia nsa na e be kwa kaso a me de nso kwa ku mon san kwa yam fofro nenu de mumuru baako na mamuru neni nansa na maduro kokko no anu enipa die no anu so mumfa nka honwo no na afa mumfa nko memefu onum mira mete osa ade bi ebesimtrim bia no de chese nyame no amewo no aka chem se minye wei minye wei minye wei na me ya ebeyie kwaku koso
Apostle Doctor, Doctor Engineer, Kojesafo, Engineer One, Yada Wase. Apostle Juma Diemuno, Senu Fitia Siano, a conne we in Swa or the Chile. Na ye hear Apostle Juma Diewo in Fudia Efemua, Ufitia Sia, a Wedra, a Simura, Ukoyi Tilapia, and our day in Sugu, who not didn't have a man on Eddie Friday, or my Edeco Si, in Ura, a Messi, a gun of Fubia, who ye send you see Yano. And what you know, or some by your dra, your debu, a gripper, and a to send dear baby so, meaning answer so. Onipa udia, and your hey, no, so I born no dinner, no, but can't dear, no, oh, yes, ah, gripper penal, or my ba, cocumba, and then trowasso. Your gusua, your boyina, near Tibiri, and will be a home sample, a drono, and cuminipa, then so I boa, and dinner, no, but can't. And so, Hara, on my yard to us, so the poor no one cook for a while, sinful soon. And also, so, your quiet chair will be a mobile when say, I'm pa, a drone a coney panoa, oh, a ho, yenny a yenny, and I to be no mere mobile when say, I'm pa, obiang, yenny a cranny, and that's what you know, and they are, yea, cassay, the cook of formula, your quiet and morning, you know, we are a fennel, who call it to mystery, who call it the other cry, the other one, a woman say. Ye wa dia bi wo kokodua ho agri se gana beda ho munya ho adro da e ya popo bibre bi a na ite se fom na tar kokodua no ho e ma kokoo nani wono ntimi enshutu na empie enso apostle adro ne de kogu no sa abre no aye kweye sa ho ye kire no sa dia ne na wo kokodua no ho nyina no e wa wa ifri ho e ma kokoo no e de ne ho abo a wo kokoo no su wuye onipa ba akopɛ ena mse ne nim die no wo fa nyina fa ko na ɔto aso ko nanim ti sa abrofo no de eduro bi aba omudi kuma mi wem omo ye ya mo na omo anwu afi biara omo ba e na ono asa ye ne de foforo ne ye di wona fu e waka so mu ye bede na di na obi ehun se ampa eno soso no ye di kam ama ye so hweye e wona fu a na e wo gomu odemo ye num bi ye mo obi ehun ne wensu ye besa num bi wa ha mo obi ehun se ne ye ye no enye awudure kum nipa den so se e ka aboa no soso a na abuano na wawu enti we ya makasa duru he medimi se benum na yetubi anom ama obi ahun se ampa ansana ya de afide na besisi ho ya shegum ama obi ahun se na enum ye no eno ana ya sese agu afide nimu na yedibe kum emwa no a abrofo na ye ho adura ya ya enti mi kum no we de ye ye wi a na na otweda no de brefo mu a na behwe ne no se obama ganafo ahun se ampa se na ye ka e no a yano cre, na a trobia in some old commentino. All friends here, what my gun of Wahoo. Now, Yen United in one dance, eh? Near Apostle Kayan, a true being. Yadan said, you know, they are no mere mobile who send it here. Any animal. enso aboa no a ohye aburo no mu no se aburo no nya kɔka no a ifiri meet num de kɔ no na aboa na wu ye bewu aka ye ne ayeye no ye ne na eda so gyina ye ye wu ye ene we nso so ya num bi a we nso awuduro bi anim nanso aboa no ohye aburo no mu no de ene ye ne ne de e be ma gana fo ahun se apostle doctor doctor engineer kwesafo oyɔ wonwani na ne hu oyɛ kyerɛ di ka no ma ye de gu saa botike ntontro wai mu ene ye miemia ne sei edi gugu emo anso wa aburo no mu emo mu wuye se ade ye de machines aba eduro no wa ma ye ne bebre eti sa ohwe gallons na sisi ho na eno ne ya yiye edi agum na ye hwehwe bi agu pan yi mu a ya no bi ama ma hu ye be sisa de agu botike mu na ifidie fo no so ahyehye edi agu afidie no mu na ye ye na mu na omo so de afidie ni na mu efi se anya wuduro nti obi amfa de bi ankata ne hene obi amfa bi bia ankata ne nsa ho na onim na oya bodie mu hwehwe mu papa nti ene wa mai ene ye de se adwuma de adi enkum nipa na mom so enkum aboa ye de na se
efrasie wo gana adi chama se aka no se nya ne dia kusem opa kese sam
eno ana egusu a ye sise ngu sabotiki mu asa na yewia efidie fo no so abehyehye na fe ye dia fa efo no mu se nya wa kire ye pepepe ode eboa oman no sabrofo ne de omode na eka wono sese a okate mabewo oma ye nyina ne oman panifo ne nyina meta apostle doctor doctor engineer kwisa fo echi na ye mo ano e ma se adwumadie we enko wiase afa na nyina na obi ehun se ampa ye nso abibifo ye nimde na ye betumi aye bibia ye demo se afi efidie fo no so be hyehye na attack no na ye dia be si he we ye foforo kra ye mfa mbo aduro bia enti ye si ne trase aduro bia nsuo bia nim sa na ni nyina ya ye ne ahohuru ni nyina mu e na afi ye ba be si se we agum ama obi oye chinyifo anka se ya kofa aduro foforo bi e di agum e ye foforo kra ya hyehye ye mfa ni aduro bia da na ye de be shase nti omo se bi o ma gana fo no bi ehun se ampa ade na ye ye no e ye projin fi bi e ni ho
oran so fu ba gana so be je bi bi mai e fi e ni bo asie e ti mu mi e mu ano mu mi e mu ano oran so fu ba gana so be je bi bi mai e fi e ni bo asie Iti mumie mwano, mumie mwano, mumie mwano.
Ye chichura e sani, ye talia e waye, ye nya ye ye yo, iti ya na ye bre.
Gana fo, edwena ya kaa mwa semno. Ene yasi shegu, mfidye ni mwa. Omu diya kwa jine fo, numu wa, omu ebe shase eno. Ni ya pesa gana fo hun se ni ya ka no e nokranti ya sa no mbi o mo bi ehun sa ampa enu ni ene o mi se mu ama no mo ni mi ana no mi nso ano e bi na woto e mu afi o mu gu ba ya nso so ye na mu na ya nso ya de ya to ai ya de e pie pie gum se ne be ya ye nyina ho kwa ti ya nso ya fiti ase
Eti wo hese ne yeye de no a ye fie pie pie gum kakran kakran kakra ohu we abo ani shemu a sia na wo gu se o hwa eduro no na o mo pompi di gu eduro no so no oho aha de abwa bia wo shim so ye anansi so ye abebe so ye amiwem se ni o tie bia wo mu no nyade a obetimi atena so we na ma apostle doctor doctor engineer kwesa fo no hu na no ye wonwo no eduro ekuma bo egu no so ara obewuo nanso onipa de onumo a wu enya won wasem kane kane no na ya nananu omunima de ya friend se ami wam yo na omunim omunima abo ya friend se ami wam e ba ne sei ene sa ami wam mi ombe pie oba imu ni nyina ya brofo kro ya wo omunduro omde ma yemfa no yemfo yemfa nya we no ene omde muwa ya fam Nyeti ama yenye nyina so ayde kasa abrofo ya naye. Yehwe ewiase nyina kokasi asiye. Ewo 1945 ekwa na wiye no. Abrofo ya yakode a omoto ede to asase so a na afifiri entatia ene mo omo na omo besei omo a omo na omo kunu nua no. Saade kro no na omo da so ede na mu aye bibifo ompese omo tore asenti. Yemfu a yeye no. Omode sa amoy abefra buruma ba ne wo ya na ye se abo bi e fre no amiwem na waba nanso agifo apostle doctor doctor engineer kwesafo etiasie na ni tumi anya mede suma no anonwue nko ade ono nsoso se o makwan e ma sa nyo ma no ensi mode mo amohwe ebi na edron keka o ma o mufiri emu apie na o ma betetare ano ha no saa no bia wo hyem bia eduro no ote ahe eduro no bae no munyina yepie no omuntimi ntiram we na wa pie no so abetare ho no otare ho saa no wa waya to ifise eduro na aka no eni miti enum kura wo ah wo de wa hwe eno anu no ne saa bo anse wa ti ato entati ya omusha echiri ho ena o mabo o mho anu no mu nyina ya onse o mo pre wo sa eduro ni ka o mu se ya eno anu no jese mo anu de eduro no o ma ba so ankasa hwe obi ne wa betare he wa o ya wa ya tumpo no wa beto ahadi nsi ebi nsi no no so o bre wo akiri ho we ni e fre ne se o won wani de onyame asoma no a o be gi ne man a ono ne apostle doctor doctor engineer ko josafo engineer 1 onimade nyina saa na joseph ono so nyame soma no mo baaye no omo omudu aguro no hye aguro no ono ade nhabama ade hye aguro na emfie nson na aguro no nsaye enye apostle doctor doctor engineer kwesafo a ami wamu miti num krenuyo omo bo firi se besin koye ene enem akira ye hwe se eye adwuma ene se moye omo apiepie omo tetatra ho a otar ho anu atiato ota ho anu atiato ebi kura wanim ho de yenko ho na ko hwese na ho nsoso aye fi se yenyina fa ko eburu na so ye de ho kaka ka yira
ngi du du so kwa
ah he eduro ni gunu so na wona waka ho na owo no he 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 ota ho sa ade be chin beba no na wa waya to fo mo fi se wawu he o
Amai gana fo ye gusu aye boy se na mo ni bia pie ama ye mo bia e beduru brom be ni obi abahu se ampa se enduru miti num no a na ye kanu po enduru omu dia fide ni boko si ye ne na matire ye hwe se emu anu ombe pie ampa na ye ye hwe ya omu nyina pie pie bebre omo ma pai omo ma kitinkiti kitinkiti ni nyina pie akase anu so omu gusu omu nyina pie pie garafo ye nya ade o na moma ye nsom ye abamu mpanfo mo amonhwe na mo hunu mo apote amode babo ano ye ka mo ye ka mo yi se na ebeye na obenya mfidi a ode beye emewiase ene gana man nyina ebetimi anya aduro wa mi ato no na kwese de ade anse si ni wa aduro wo ka fo ye ye dira mu ya oma ye fiti ase se ye si aduro ni ade aye we no enya breketo a
ɛnso sɛ ka fidie wɔ hɔ a ɛna aban no asɔ no asene a ɛka wei dakoropɛ ne ayɛfoɔ wɔɛhu adwuma nyinaa bi ɛti ka ɛbɛdi bosome a yɛnka sɛ aduro ne ɛba abɔnten no na wohwɛ aduro dodoɔ sɛnea ayɛ na sɛ wafuo kɛseɛ te sɛ deɛ koraa no a woba wo so woanya bi na wode akɔbɔ ama mmoa no awuwu wei deɛ ɛnyɛ sɛ ɛpam wɔ mu o ɛku wɔ mo wei a yɛaboi mmoa no nyinaa bɛwu ɛnso me a me ne wo kasɛe manom o meda so wɔ ahoɔden aboa no deɛ gu ne so apɛ ɛnni meat no ne sɛ wofa akyiri a kɔhwɛ ɔma pie te sɛ deɛ ɛnkra ne agu no aburo biara deɛ ɔhyɛ mu nko adeɛ wapie aburo papa o aburo a yɛ nananom ɔmodidi a yɛ a ne ɔmodi a ɔmotumi nyini kyɛeɛ ɛnya mfie bebree obi adi mfie wɔ ha ɔnkita poma n'anim fraeɛ ɔtumi sena paneɛ ɛnɛ akwadaa nyinaa ni mfie aduasa wode machine paneɛ ma ne sɛ siname paneɛ ma mmeɛ ɔ sɛ buoo mede menhunu o ɛnuane bɔne a aborɔfo no aso abrɛɛ ama yɛadi ɛna de saa wɔ ha wɔanom nyinaa brɛɛ ne o moma yɛ nyinaa yɛmmoa apɔstle Dr. Engineer Kurisa ɛnyɛ atorɔ ɛna ɛnyɛ agodie ɛna apɔstle Dr. Engineer Kurisa ɔdi apɔstle aduro ne deɛ ɛnyɛ deɛ pampam mmom ɛkyimi kyeɛ yɛda no ase pii aha deɛ wobɛhwɛ a wotumi sɛ ame wams no pɛ ɔmo wɔ ha paa ɔho afuo no mfimfini baabi ne aduro hwɛ ame wam no ana ɔno afiri aburo no mu wate atɔ fam no ɔne ɔda hɔ no ɔho no ɔne ɔno aduro no aka no a wafiri aburo no mu ate abɛtɔ fam no a ɔnkyimi nkeka ne ho ɔdeda hɔ no ɛnso nkanyɛfoɔ m ha no wɔte wɔte aburo no mu ɛne wɔwe ɛne wate atɔ fam no ɛnso aduro ne ka no no ɛne wɔfiri mu a wate atɔ no sɛ sɛ aghanafoɔ ɛdeɛ bio ɛna mopɛ sɛ muhu ɛfiri apɔstle Dr. Engineer Kurisafo nkyɛn ansana moagye adi sɛ papa yi yɛboa no a ɔman no bɛnya ho mfasoɔ sɛ yɛsusu sɛ mfasoɔ a aboa no ɔno na wawuo no wadan ne yam na mayina ato me nsɛm no ɛne wɔ pepere no ne wuo mu a no ɔno no ɛnti yɛbɛserɛ na nea asɛm wɔ ɛduru n'aso mu a ɔbɛtumi aboa apɔstle Dr. Engineer Kurisafo ɔntua na mo anumanom yi a na aduro wei nko ara deɛ ɛmɛboa na afei a yɛwɔ mu yi na sɛ obiara boro wohwɛ sɛnea ɛmmoa yi aba ɔno ara n'afuo yi so yi a na sɛ kɔ obiara afuo so saa a ɔma ne sɛ yɛbɛsan abɛdi kɔm o ɛfiri sɛ ɛmmoa no abɛsɛe aburo no nanso sɛ ɛnyɛ ɔgyefoɔ a ɔbɛtumi aboa yɛ ma aboa wei a ɔda me nsɛm yi wawu deɛ a ɛne na mɛserɛ na anumanom yɛa yi mommɛsɔ no asene na momboa no ma mfidie ahodoɔ ɔbɛhia a wɔbɛtumi deɛ ayɛ saa production yi bebree no ɔmfa nyɛ na ɛmɛboa ɔman no yɛda mo ase me wura apɔstle Dr. Engineer Kurisafo na menka wo ho na ɔma wo tumi ne mmoro so na nimdeɛ no ebi nsan mɛka ho foforɔ a ɛbɛba no koraa no ɛno so nsan mɛkyɛn wei na yɛnim sɛ onyame asoma wo nti neɛ yɛakan nyame no a ɔsoma wɔ no ɔbɛtie ama ghanafoɔ ahu sɛ ɛyɛ ampa sɛ nyame no ɔnokorɛfoɔ na ɔbɔ ɔsoro na ɔbɔ asase na ɔbɔ mu nneɛma no ɔno na wasoma wɔ ampa yɛda wase
kɔkɔkɔra watwene mu tententen na afei koraa na ɔntumi ɔkɔ yes na gye ne mu ato fam no ɔnyɛ apɔtɛ wei wobɛhu no wɛ
ɔho baabi foforɔ na yɛaba wo no nso ɔhyɛ hɔ a
wawu a wayɛ tum na ɔda hɔ no wawu koraa
ɛna wei aboa no ɔhyɛ wei mu no ɔno nso yɛ ntakraboa o
ɔmo nso yɛ ntakraboa hwɛ ɛna ɔno nso hyɛ hɔ a wawuo no
baabi foforɔ na yɛaba wo no nso ɔhyɛ hɔ a
wawo ye o ebro no ba bia obeduro bia edro no ma ba fa ho nko ade u be hu se aboa no so me o hye mu nko ade u be hu se wawo ona o hye ho wawo ni
o hye ho sa wawo
na mi wam no ona ni o
on he ona we ya beto from na
o mo ati gusa no mu if you say edro no a o ye no enya poison ha ba me ya o se ne wa hu na shase no enua bi aba ena yayam e dia fra ne ha ba ma ne e dia eno na aye ha ba no so mfitemfita no eti we ye e wosu nsuo to e be sa hohora fa buru no dia na ho bosu ogusu a e be sa nti aboa no che se se ofire chire kra na osan ba enya de obetimi asan betena ha bi o ma ye nyini ni de ye moa no edwumedie ntumi ntumpon de ntra nko gana man ena bibi man aka ne nyina nwura ye dawase So here, Casabri Abuano, all mastery say you. Or shall Bruno officer or Montimia, until we are bar, oh, Mogram. And so I bring a boy in a you, Munina, Pierce Runo. We, and Ama, Apostle, Doctor, Doctor Engineer, Quesa from Nina, one who are you? Our day, Chiragana for say. Say, Nibi be a pony engine, India, Winkuadia, Yenjini, they am one.
Ma konso ono anso wapi ono so abi wada he
e du ni bia se ni si ye na dwuma no e ye ntem aho we onye usa ono wo se eguru ono ona ntefom enso eduro no e kan no no e na ono so da ho awuwu no
we nya omo omo se eguru ni bi e ono ona ntefom
I know, no, so a donor canal will win out the hole. On no sinner or tear. I know, or no one will know. Ukranimu ha, a bruno more mushroom pan. A hey, I know, no, so who free a bruno our theater for more than hey. Oh, no, so we're worded that for mono or preparing a hunky ticket. You want to make a baby. A fork a crack at the higher yard bar. A dear druna boss only never baby up a fed pia bones and one. Or much tear. A phone so way on one bra would ya and a moya basra. Why ye ne druni be say? Yen fam mess on here, maybe I sing you name say, your kind a yampa. Drew away quite of us my ye na ye sin wood room, ya yen be wa boso. Say what for ye eka, bear say a drunuma. The benda, and ye bay a madro or boso near Sibio wood room. A dear bay ye a pepitin phone some mwano, a wamon. Bain mwa. Masa animrem. Na sa and fasu dear can see o mamunu ubia and sakan. Kagana for abu se se apostle druna debi omu hen wa fidien son. E bread u say a babuntin. Nanka o mamunu edu se bone e ni jia kasia edia bishia apostle. Eni a bain kwa usu ni mubuano a masaj medienu a bain. Eda ubibia or he kasa fidi yase. Any apostle, doctor, doctor, engineer, please, I feel than us. Africa, Ghana, your papa, Africa.
Show me, you will show my gun.
Kwaku, sir, what can one say when we are? A fear and son, I may better say. A dear Biara, Yami, a diaba, nay a papa, nay dear Biara, a bagana ha, I am at the bonny dear. Me, dear tear beer me or one would do. The entire member cast a mimicus of me who no. Make a sa, some one no babble for moi, my barber serno, the second cook can't want some way. Some one would tear, or move you answer. Omu numbi na hwe adura onum ne enku na okoye a onfa ade bia enkata ohwene nenso etumi kumumu ano ma ne kura de ehwa no etubu ofoforo so kura no a na omu nyina awu we chese ko yesafo ne hu ohu na ne tumi nso anyame de ama no no esom ya na mka se saa de we eni aduro ne ma heda akokra kra aho enduro ne buo bebrebe wabra meme ko esafo me waha me friga na haya wo na me nkofri ho ho okrom esan se me fri ha na me asante ni ba na me fri asu me nya ho nti no me ye made bia me nse be ye se de ganani eko nanu mu a enkuno anade bia beba nso bia no enje boni maye when your friend se nya me sam osum nya me nya me woni mu ne manima kasa me ye abiman so ma no he dem be ye bia no me ye bibiman ensonoma se wo po umpo me ye bibiman ensonoma se wo woni mu a obi firi ni krom e ba ba ji me di wa ha se de me ye no e ye ma gana man eni se se gana man ye nya emu ananu oduro afiri koje safo kantanka ogwonwani ho sanso bo penso mo nko chiri bi enfiri obi afuom na mo mfa mra na me mfa maduro no nguso se e di ni se manu mu a let us award the next one we are. When it says a gunner for your idea, Antimanu see me a queer fool muquia for a ya me, Apostle Safua, Namia Swami, Sammy Melboa, a bibi mine, and a gunner mine, near Femfitiha, and who was some, and a me cane. Sauce me boa, me numa, a tire, dear mayor. Ready was a baby, Munia Penny, Munia Ketua, Mutipan swore, and a man and a name, madam. Meme na meka sano Africa phone ma African star say African star e kura me say you kura me say yada mo ase na me nhiram
Africa, Ghana, you're my baby, Africa, you're my baby.